Umunsi wa mbere igenekerezo rya 11 Ntwarane umwaka wa 2019 niyo mu kigo Oasis of Peace cha Maison Shalom giherereye mu gisagara cha Kigali mu gihugu cy'u Rwanda haba ibirori byo gusezera abana bane basigwa n'umuhisi umushinga nahe Savye niyo ndavyi bari bamaze igihe cy'amezi ndwi barerewe mu ico kigo abo bana bakaba bimuriwe mu gihugu cha Canada nkuko tubibwirwa n'umufasoni Marguerite Barankitse akanatubwira uburyo yaciyemwo mu gihe ico gikorwa kidasanzwe cyoroshe aho anashimira nyinabo wabo bana n'umushinga ntahe wiwe bo bemeye kwakira ivyo bibondo mu byo dusanzwe twita parrainage mu rurimi njabukamazi
babana nibyo kubagumya nibashaka kukurira muri centre bakeneye umujyango umujyango rero baracawufise ko abari Burundi nibabishoboye kuko nitwa basubiza iyo babuye ubu rero barafise nyina kandi na nyina abo nagira ndamushimire Matilda kuko tubonanye naragiye muri Canada turabiganira ndaca muri parlement y'abakanadye ndagenda muri HCR ndavuga nda nkuko namye nzambona imana iracanye uno munsi n'umunsi wa kamwemwe araronse se na nyina kuko Jire na Matilda babyemeye kubabera papa e mama
Ivyo bibondo bikaba byashimiye bimwe bivuye ku mutima ico kigo Maison Shalom kukuntu bitanze bakabarera muri ivyo bihe bigoye. Nayo umwigeme w'umurundikazi yarasanzwe abareze mu ico kigo azwi ku izina rya Maîtrise yerekanye irungu agiye gusigarana kuko abo bana yabakunda cyane agasaba abo bavyeyi bagiye kubarera kubitaho cyane kandi akanatekerera impanuro zizogirira akamaro ivyo bibondo. Abo bana bane bakaba bazwi ku mazina ya Anishe Kina w'imyaka 12, Oyan Salomo w'imyaka 11, Dan Samuel w'imyaka 8 na Megan Vania w'imyaka 5. Basigwa n'umuhisi Nyondavyi Savin n'umufasoni wiwe azwi ku izina rya Benigne bakaba bagiye kuregwa na nyinabo Mathilde be n'umushinga ntahe wiwe Jules mu gihugu cya Canada.